Minim papa bi a owu ye na ne manfo nyina abo ose. Ebi se omo ka se wona de so afri won so. Dia wo ye nyina ne sa na de ono de obesori na wawia nkrofo no ma. Eno ntimi ka ne nokre mu. Se asase isu hampo a ofri ha akro. Se wabo se wo wati a de wo kɔ no obegye wo. Wo nyina abesori abehia no akase ampara wo so aye se yenara. Wa hantai no okro no ne wadie nyina echi wa aye se yenara. Any a bray, and one became Ricay any one cut us all, or Catanins on Sunny. A high dear, they be unprebetum, Nary Betum, I buffoon, ne bet 8 years. Said the Isaiah Mumanakayan, and Unti Abraba will be around, say, will bring us work at your high, the bedia dance here, the old cross, so by you an answer on you. In such a magic, a son of